For lentwane ncane ubani umalume manje khulumani kushubile kubomvu for lentwane ncane ubani umalume manje khulumani kushubile kubomvu for lentwane ncane yeah ubani umalume manje khulumani